Mulweni, igama lam ndingu-Akona Mqathule. Namhlanje ke sizawufunda izifundo zokuphindaphinda, i-multiplication ke ngesilungu. Indlela ke endicinga ukuthi mhlawumbi ngundoqo wokufunda kukuba senze imizekelo ezawutsho ikubonise kakuhle ukuthi sithetha ukuthini xa sithetha ngophindaphindo, i-multiplication. Masenze ke umzekelo wethu wokuqala, sino-2 umphindaphinde ngo-3. Ngoku ke mhlawumbi noma sowuyazi uba u-2 umdibanise no-3 ulingana no-5. Uba ufuna ke ukukhunjuza kancinci ke masiyenze naloo nto akho ngxaki. Sithi sineebhola zethu ezimbini ezipink, uzidibanise ke ezo bhola zimbini ezipink nezinye iibhola ezintathu ezipink. Ke ngoku zenza zingaphi zizonke xa sowuzidibanisa? Sino 1, 2, 3, 4, 5. Uyabona ke ngokuba sino 5. Okanye senze mhlawumbi umgcamanani wethu, simbhale phantsi umgcamanani. Sizobe umgcamanani, ndiyathemba ukuthi yawazi uba yintoni umgcamanani. Uba awuwazi ke ngulo sawenza sino 0, sino 1, sino 2, sino 3, sino 4, sino 5. Uba uhleli phantsi ke njengoba uhleli ujonge kuwe, uthathe uye njengoba unothi wakho esekhohle, umthathe uye ekunene, uhambe kathathu kumgcamanani wakho. Sithi sisuka apha kuthi, sithi 1, 2, 3, siphela ku-5 ke ngoku. Loo nto ithetha ukuthi impendulo yethu isengu-5. U-2 umdibanise no-3 ngu-5. Sibuze ke ngubani ke ngoku u-2 umphindaphinde ngo-3. Indlela elula ke yokucinga ngophindaphindo kuvele wenze udibanisa oko ngoko. Kodwa ke iyabhidisa kancinci ngoba uzawudibanisa u-2 ku-3 kodwa uzawube udibanisa u-2 kunye no-2. Zimbini ke indlela onokucinga ngazo. Uzawudibanisa u-2 ngo-2 kathathu. Loo nto ithetha ukuthini ke? Ithetha ukuthi ke uzawuthi 2 dibanisa 2 umdibanise nomnye u-2. U-3 ke ngoku yena uyephi uzibuze? Xa ujongile apha bangaphi o-2 esinabo apha kwi-screen sethu? Masijonge ke. Ngu-2 oqala lona, ibe ngu-2 wesibini lo, ibe ngu-3 ke ngoku u-2 wesithathu wethu. Sibala amanani wethu ngale ndlela besibale ngayo iibhola zethu ezintathu. Apha sino-2 oyi-1, u-2 ababini, o-2 abathathu. Loo nto ithetha ukuthi u-3 usixelela ukuthi bangaphi o-2 esiza kuba naye. Ndiyathemba ukuthi awukabhidakali. U-2 ke ngoku umphindaphinde ngo-3 yintoni? Sawudibanisa ke ngoku o-2 ngo-2 kathathu. Sithi u-2 umdibanise no-2 ngu-4, u-4 umdibanise no-2 ulingana no-6. Yenye indlela ke leyo yokucinga ngayo eyi-1. Masiphinde sijonge enye indlela ke ngoku. Singathi endaweni yodibanisa o-2 sise sidibanise ke ngoku u-3 ngo-3 kabini. Okay, makhe sisame ke ngoku ukujonga loo nto. U-3 xa umdibanise ngomnye u-3 sifumana ntoni? Masithi ke ngoku u-2 umphindaphinde ngo-3. Ungakwazi ukuthi uphinde umbhale kwakho njengo-3 umphindaphinde kabini. 3 umdibanise nomnye u-3. Phinde uzibuze ke ngoku, hayi bo kanti u-2 yena uyephi ke ngoku? Ngoba sino 2 times 3, uyephi ke ngoku u-3 yena? U-2. Iyafana ke nalaa nto besiyenzile phaa eqaleni. Xa sowujonga la 3 sino-3 umdibanise no-3. Sithi ke ngoku u-2 umphindaphinde ngo-3 uyafana no-3 umdibanise no-3. Apha ke ngoku kule nto siyenzayo isixelela ukuthi u-3 sizamdibanisa kangaphi, u-2 yena usixelela uba u-3 samdibanisa kangaphi. Masithi ke ngoku sidibanise u-3 umdibanise no-3. Njengoba besenjile naku-2 sathi u-2 umdibanise no-2 umdibanise no-2. Jonga ke ngoku ukuthi sawufumana impendulo efanayo. Sithi u-3 umdibanise no-3 ilingana loo nto no-6. Mhlawumbi ke into yokuqala ke kwimaths ukuthi into uyenze ngendlela ezahlukeneyo kodwa ufumane impendulo enye. Loo nto ifuna ukuthi ke ngoku uqinisekise ukuthi uhamba ngendlela efanelekileyo yemaths ukuthi ufumane impendulo eyiyo efanayo, noba uyenze ngalophi uhlobo kodwa impendulo yakho ibe iyafana. Mhlawumbi uyabuza ke ngoku, hey, kwenzeka ntoni ke ngoku? Le nto yophindaphindo isebenza xa kutheni? Mhlawumbi uyazibuza. Yabona, le nto yophindaphindo ikwenzela ukuthi ube lula ukubala. Masithi ke ngoku mhlawumbi sino okanye okay, masihlale ngokwenza iibhola zethu, sisebenzise imizekelo yebhola ukwazi ukubala. Okanye sithi sineziqhamo, okay, masithi ke ngoku sineelamuni, masisobe ilamuni okanye ama-orange, masithi sinama-orange ekwimiqolo engantathu. Ama-orange wethu akwimiqolo imiqolo yangantathu. Ngoku ke ngoku uba ndithe khawundixelele uba mangaphi ama-orange esinawo apha, uba ke ngoku ndenze loo nto ungavele uwabale onke lama-orange wethu. Mhlawumbi iza kuthatha ixesha elide, andiyazi. Uthi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yabona, kuthatha ixesha elide loo nto. Siyayazi ukuthi sinama-orange ayi-12, kodwa ikhona indlela elula onoyenza ngayo futhi ekhawulezileyo eza kwenza ukuthi ukhawuleze ukubala. Jonga ke ngoku mangaphi ke ngoku ama-orange sinawo kumqolo ngamnye. Njengoba ubona ke uba umqolo yile ibheke ecaleni, siphinde ke ngoku sibuze, okay, nani mandizobe umqolo wethu i-row ngesilungu. Sibuze ke ngokuthi mangapha ama-orange sinawo kumqolo ngamnye. Mathathu ke uba uyaqaphela kule sendiyizobile. Siphinde sibuze omnye umbuzo, mingaphi ke ngoku imiqolo oyibonayo, mingaphi imiqolo? Sithi ke ngoku 1, 2 yi-row yethu yesibini lena, umqolo wethu wesibini, bengumqolo wesithathu, bengumqolo wesine. Undlela lula ke ngoku wokuyibala kukuthi unama-orange amathathu kumqolo ngamnye. Size ke ngoku sibe nemiqolo emine. Ndiyathemba andikubhidisi kodwa masiqhubeke. So ke ngoku sino 4 umphindaphinde ngama-orange amathathu, u-4 umphindaphinde ngama-orange amathathu. Loo nto ke izawulingana nenani lama-orange wethu esinayo engu-12. Masiyenze ke ngokuthi idibane ke ngoku nale nto siyenze xa sitshintsha ke ngoku enye indlela yoyenza. Sithi ke ngoku u-4 umphindaphinde ngo-3 uyafana ncakasana nokuthi xa usowuyenza imfanekiso ngqondweni iyafana nokuthi uthi u-4 umphindaphinde ngo-3, ngu-3 umdibanise no-3, umdibanise nomnye u-3, umdibanise no-3. Uba senze loo nto ke ngoku sawuthi u-3 umdibanise no-3 ngu-6, u-6 umdibanise no-3 ngu-9, u-9 umdibanise no-3 ngu-12. Sesifundile ke nalapha phezulu uba ke ngoku kwale mpinda inye ingachazwa njengo u-3 umphindaphinde ngo-4 afane no-4 umphinaphinde ngo-3. Utshintshe indlela ebhalwe ngayo, njengoba besibhale u-3 umphinaphinde ngo-4, umtshintshe ibe ngu-4 umphinaphinde ngo-3. Ungayibhala ke njengo-4 o-4 abathathu, uthi 4 dibanisa u-4, umdibanise nomnye u-4 o-4 kathathu. Udibanisa u-4 kathathu, uthi u-4 umdibanise nomnye u-4 ngu-8, u-8 umdibanise no-4 ngu-12. Singathi ke ngoku u-4 umphindaphinde ngo-3. Ziyafana impendulo noba uyibhale ngoluphi uhlobo, noba uthe u-3 umphindaphinde ngo-4 okanye u-4 umphindaphinde ngo-3, iyafana. Singathi ke ngoku o-4 abathathu okanye o-3 abayi-4, kodwa ikunika impendulo enye. Ndiyathemba ukuthi andibhidanisi. Ngu-3 wethu wokuqala ke lo, ngu-3 abathathu, ngo-3 abayi-4. Lona ke ngoku ngo-3 abayi-4 xa sowuyidibanisa ikunika u-12. Okanye ungathi ngobani o-4 abathathu, masiyibhale phantsi. Lena yona ngo-3 abayi-4, ngo-3 abane. Uba ndithe mhlawumbi ibhala o-3 abayi-4, uzawubhala laa nto ndiyibhale kuphi. Sithi ke ngoku kanti yena o-4 abathathu bathini? Sithi ke ngoku lena ngo-4 abathathu, 3 4s ngesiNgesi, ngo-4 abathathu. Uzawube uyibhale ngolo hlobo ke, iyafana, ikunika u-12. Mhlawumbi noba uthi okay, hayi ke ndiyayithanda le nto ngale ndlela yenzeka ngayo, and ke ngoku ithathe ixesha elincinci lokuthi ubale lama-orange wethu. Kodwa yinto esiyenza ngoku ke leyo. Mhlawumbi ngamanye amaxesha ke into ozayifumana kukuthi amaxesha amaninzi okanye mhlawumbi apho umqolo ngamnye we-lemons ino-100 ubhide ke ngoku ungazazi ukuthi mawuthini xa se ino-100 abaninzi. Ungazi ukuthi mawuthini, yho ube nentloko. Kodwa akho sidingo sokuthi ube nentloko, ungavele wenze ngolu hlobo besigqibo ukwenza ngalo. Yabona, sithi ke ngoku uzibuze ukuthi u-3 umphindaphinde ngo-1 yintoni. Uthi ke ngoku uthi hayi iyafana nokuthi 3 umdibanise no-1. Uthi 3 umdibanise no-1 ulingana no-4. Uthi mhlawumbi ke ngoku 3 umphindaphinde ngo-1 inoba ngu-4. Ha-a, ayingo-4, ngu-3. Ngoba ke ngoku loo nto ithetha ukuthi uno-3 oyi-1, ngoba ithi 3 times 1. Xa sowuyijonga ke ngoku uthi ngu-3 oyi-1. Ukhumbule ukuthi senza uphindaphindo ke kule ividiyo. Loo nto ithetha ukuthi ngu-1 umdibanise nomnye u-1, umdibanise nomnye u-1 ilingana no-3. Okanye ungathi ngu-3 oyi-1. U-3 oyi-1 uthi uyintoni? Iyafana ke ngoba ngu-3 oyi-1. Akho sidingo soba uqhekekele intloko, ngu-3 oyi-1. Uba ukhumbule loo nto ke nayiphi na into ephindaphindwa ngo-1, loo nto izawusheka ilelo hlobo. Uba sino-100 umphindaphinde ngo-1, uzawusheke ngulo-100. Sithi u-3 umphindaphinde ngo-1, ngu-3. Iyafana, izawusheka njalo. Noba uthe 100 umphindaphindo ngo-1 isengu-100, okanye sithi u-1 umphindaphindo ngo-31 ulingana no-39. Kodwa ke ikhona nenye ke enikisa umdla ngezibalo zokuphindaphinda. Kulapha uphindaphinda ngo-0. Ndizawuqala ke ngokudibanisa. Ndithi u-3 umdibanise no-0. Heyi, uzibuze inoba u-3 umdibanise no-0? Okay, iyashiyeka ibe ngu-3 ngoba akho nto endiyidibanisa kuyo. U-0 ithetha ukuthi akho nto endiyidibanisa kuyo. So laa nto ithetha ukuthi ke ngoku ushiyeke u-3. Ndizibuze ke ngoku, okay, xa seke ngoku ndisithi u-4 umphindaphinde ngo-0, le nto ke ngoku ithi ngu-0 umphindaphinde 4. U-0 umphindaphinde kayi-4. Sithi 0 umdibanise nomnye u-0, umdibanise nomnye u-0, umdibanise nomnye u-0. Loo nto ke liqanda, ngu-0, ayikho, akho nto ishiyekileyo. Loo nto ukuthi into engekhoyo ndidibanise nenye into engekhoyo, ndidibanise nenye into engekhoyo, ndidibanise nenye into engekhoyo. Okanye ndingathi u-4 umphindaphinde ngo-0. Ndimbhala njani ke u-4? Akho nto yobhala ngoba u-0 yinto engekhoyo. Le nto ithi ke u-4 4 umphindaphinde ngento engekhoyo. Ndingaphinde ndithi u-0 umphindaphinde ngo-4. Yabana, ndizawubele ndibhale into engekhoyo, andizubhala nto, akho nto yobhala. Loo nto ke ithetha ukuthi nayipha into oyiphindaphinda ke ngo-0, nayiphi into oyiphindaphinda ngo-0. Noma ungathi 5,400,903,692 umphindaphinde ngo-0, loo nto ilingana no-0 ngoba akho nto yoyiphindaphinda. Siphinde sibuyele eli nani likhulu bendigqibo kunika yona uphindaphinde ngo-1 isekwalala nani. Kanti xa uphindaphinda u-0 ngo-17 isengu-0. Ndiyathemba ukuthi ke ucacelwe. Ndiza kubona kwenye ividiyo elandelayo.